Kua whakamānuhia ngā kōrero mō tētahi ahurei hou ka tū ki te wahapū o Tāmaki. Me te ha, tērā te ariā, ka tino whakatairanga tiāke te ahurea Māori. A nei rā, a Manawa Wright.
He waka tere moana mā ngā tikanga whakatere o mua rāno. E whakarite ana e ngā tāne mau hūtu i te waka hei whakatau i ngā manuhiri me te hunga pāpāho.
I mean, it's not a tokenistic exercise.
He ahurei hou katu a te rātau pēnā nā i ngā hītori huhua o Tāmaki Makaurau ki te whakahuihui i ngā iwi.
Ko te Auckland anniversary weekend, he whakataetai a iwi, a hapū, i timataria ko tahi rau whititakau mā ono ngā tau kimuri.
Ko ta pāina ki tana ingoa tuarua, arā ko Tāmaki Herenga Waka.
I see this festival as you come to Auckland to experience this, because it's totally amazing and awesome and unique in the world.
Tatū mai te hunga whakatau, whakatangi i ngā taonga puoro. I reira te hunga pāpāho ki te kapo whakāhua, engari kā hore tētahi i mea atu ki te kāpene o te haunui. Tere tonua 18 ki te whakatika i te raru, i tono uiui a te karere i te kāpene, kā rei whakai. Nā reira i hoki anō ki te kaupapa ahurei Tāmaki Herenga Waka.
A place that reflects Auckland in the international and national community has been the world's preeminent Māori city.
Ka whakātugia ngā waka me ngā mahi a Tāone Rore, no mua o nāianei hoki. He pokapū kaupapa Māori mō Tāmaki Makaurau, ngā taonga Māori, he kai anō hoki.
I rungi ngā whakārongo tātou tupune whakawhiti mai ai te moana nui a kiwa, ko aua tūmomo.
Ka whaia he kaupapa whakataitai ki wāinga i ngā iwi mā runga i ngā waka tangata, he āhenga anō hoki mō ngā kainoho o Tāmaki ki te hoi i aua waka. E rua ngā waka ko komihana hia, mō te kotahi rau mano tāra.
He mahi ngātahi a Tāmaki Herenga Waka Trust me 18, me Kaunihira.
He haurua miriona tāra kua tohua mō tēnei ahurei, engari kāre tētahi e mōhio, he pēhea te tohu o tērā haurua miriona tāra.
Basically the delivery of the whole event.
It's like we've just got on the monopoly board and we're on one because we've announced this and we have a lot of work to do between now and the end of January.
Kāre te katoa o ngā whakahaerenga i te atanei i tutuki, engari i painga waiata, he reka hoki ngā kai. Tuia i kite i te kaha o te Kaunihira o Tāmaki ki te mahi ngātahi ki ngā mana whenua o Tāmaki Makaurau. Ka timata te ahurei o Tāmaki Herenga Waka hei te 3 o kohi tātea 2016. Manawa Wright, te karere.